I te ahua nei, kua mutu te noho a te hunga poro tū ki Ihumātao. No te ata nei, I tai atu ai ngā prihimana ki te huaranga I te hunga ātete. Ko te kaupapa o tarātou noho whakatā ute ki taua whenua, ko tarātou whakahē I te kaupapa whakatū whare a Fletchers ki reira. A nei rā te pūrongo a Krystal-lee Brown.
Kua tai atu he pānui huaranga ki Ihumātao.
This morning I woke to find that after my morning stroll, I was coming home and we found 100 or so police officers, Fletcher employees and Māori wardens on our doorstep asking us to leave our whenua.
Kua aukati te ope prihimana I te rori ki te wāhi noho a te hunga porotu, a kaore hoki he tāngata e tukunana kia kuhu atu.
Tēnei rā, kua kitea I a mātou, kua haere mai I te rangi nei, me ngā kaumātua, ngā tino kaumātua, o tēnei kāinga, o pūkaki hoki, ki te haramai, ki te tautoko, I te mahi, a te prihimana, kia hoki mai te hahou, te rongo, ki koneki.
We had been working with police previously and they said that they would advise us of a date when they had planned on coming through. Obviously they did not give us those details.
E rei kia Fletchers, kai te whakahoki rātou I te 25 ōrau o te whenua ki tiwi, ka noho ki raro I te mana o te kīngitanga.
We've got to work through a council permitting process or consenting process. We've got to go through and then discuss with iwi and with the king in terms of what is the right entity to take that ownership. But our view is it goes to iwi and it's up to iwi to decide how that gets owned, if you like.
Fletchers have indicated that they would give 25% of the whenua back to iwi. Which iwi? Where is this negotiation is our question. Part of that 25% is undevelopable. Those are areas where there are lava caves, anako iwi.
Hei tā Newton, ka tū he hui nui hei te ono karaka I te pōnei ki makaurau marae ki Māngere. Krystal-lee Brown, te karere.